You see, man, wonder what I'm importing. Who is feeling more to sing? I call me, she said, gentlemen,
Nobu, be Abu Dalelonga, when I put your talent up,
Uyimamele kahle le.
Hallelujah.
Iyegqitha. Ungathi xa ulila namhlanje. Uthi wena ndiyayeka futhi nalenkonzo yakho. Mayingabi inkonzo yabo ngoba uthi uzawuvuka unzima. Ungathi lenkonzo yami kodwa uyinxibile emzimbeni. Kodwa ngoku xa uvuka unzima uzililele ezimpahla. Uthi lenkonzo yabo ndiyaphuma futhi mna kule nkonzo yabo. Kodwa uyinxibile lenkonzo. And lenkonzo uyinxibile nje awuthengelwanga yibhetesayida. Uthanda weva amandla akunikeza. Wona uThixo mawuvethe ezi mpahla zasebhetesayida.
Amen.
Wazibona nawe into okokuba mna nendlu yami ndenene ndangeliyaniswa ndiyamkhonza uyehova. Ngoba kaloku le nkonzo iyavakala. Le nkonzo iyavakala endlini yakho xa uthembele. Xa uthembele awuzungalili ngokokuba uthi uyakhonza kodwa nje qaphela le nkonzo iyavakala endlini yakho. Ilivumba elithozamileyo uyehova uthi.
Zanda zanda awuzungalili.
Ilivumba.
Yho.
Yamezela ngoku. Awuhlale ngoku kule ndawo. Bhikica ngoku kule ntsimi. Bhikica ngoku ungabi sahenxa. Ndimbone umntu mnathi ngoku seke nemibimbi efana nomama umkhomo lo. Uhambe buza inkonzo. Oh, Kodwa babonakala into yokuba lewathu otata bayazihlela
tata.
Bayazihlela tata. Hey, bayazihlela otata. Kodwa ke isithunywa sinamandla
sasebhedisana.
Laveli igama kwathiwa namhlanje ngegama oomama basebhetesada sifuna ukubabona
bebhikile.
Amen. 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 Yes.
Yesu. Akhobo zaphinde sijonge khona. Inyadinge kayo nje bo mama. Inyane.
Amen.